Mwapiantima jifuaja ino kuono nga joku uja?
Yeah, zimezo ni nsomba jabe. Komandu kufuna mwapiantima zeni zeni. Mwanga ifeso mene di mwapiantima mwaka maono nga joku uja janu chochuluka. Tsiku ndi tsiku.
Kwa hini mmaziwa kutimu, chokuja jatu jimeti makolola 100% yochoku 60% Shima onongeka mungila zo siyana siyana Ifetima ya 40% Kandi mene ifetima ya
Kwa hina of course zimene kutoka nkani yosekesa
Of course muna lingaline kuzantu somewhere there amena kukona ninja
amena kupanga safa chifojo so wajakuja
kuzunzika somewhere kampoko so wajakuja chimene inu ndine tukutaya
amena kudola lwala kampoko so wajakuja chimene inu ndine tukuononga patsiku lalero
koma titakhala kuti chokuja chimene inu ndine 60% ya chokuja chimene inu ndine tukuononga kuchipeleka kwa anthu amene amena ali osowa sipangapezeke munthu ovutika mmalao muno sipangapezeke munthu amena akufa ndinja la mmalao muno
Titakhala anthu opereka sitingafunefune mabungo akunja kuti akhala akutithandiza makampani osiyanasiyana akunja kuti akhala akutithandiza
sitingasakesake boma kuti likhale likuthandiza ifeyo
patoka because umazimira toka
makamba kozikonda people are dying out there anthu akuzunzika out there
chifukwa anthu ovutika osana kwane 60% chokudya chimene ife timakhala kuononga because wapanga build malawo okhuta malawo wathanzi ndi mphamvu
because kupulumusa miyoyo yanzathu Ndi chokudya chambiri mbiri chimene tikuchiona chikuonongeka chimene chikuola ife tikuchiona tikuchita kuchiyembekeza kuti chiwole kena kungokataya malomo chipeleka chikadali chabwino bwino tindizovala za mbiri mbiri zimene zina siti vala koma wina wake pena pake akusowa chota avale akusowa chota afunde koma ife zovala tingounji tenti khale na malawo okondana tenti khale ni malawi wa dziko limozi tenti zidalire nitoka tenti tose tikhale anthu ochokera kwa mulungu Ngati ndi sapato zambiri mbiri zimene tira kusaka kuzivala tenta apase na nzathu amene ali sapato ndifa Malawi ndifa amodzi for more videos like this subscribe to my channel and like my page